Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya. Turi kwigenekerezo rya gatatu gitukutu umwaka w'2021. Amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zikurikira. Evariste Ndayishimiye mu kubwira abarundi n'amakungu ko mu mugambwe akomokamwo CNDD-FDD hagwiriyemwo abashaka ko apfa akava ku isi. Ngo ni imvugo yatoye yo gusamaza abantu ngo ntibaheze babone ko ari nyuma y'ibibi biriko bikorerwa abarundi bivugwa n'abanyagihugu, bongera ko kandi ko bamaze kumuhinyura. Ibitero bimwe byakozwe ku mabarabara byagirizwa bamwe bo mu nzego z'umutekano, cyane cyane uwahoze arongoye ibohero rya Murambi, ngo kuko inkoho yiwe yakoreshejwe mu mutego watezwe imodokari muri komine Rutegama hagapfa abantu bagera kuri 18. Ngo nta gitangaje rero ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha amabi bamwe mu banyagihugu, cyane cyane imbonerakure mu nyuma bakagandagurwa. Muri komine Mugamba y'intara ya Bururi abantu bashika kuri 15 bahagaritswe inyuma y'isakwa hagatogwa ibigwanisho bibiri bakaba bapfunzwe. Leta isabwa guhagarika gupfungira abantu busa mu gihe n'imbonerakure zagirizwa kwica abantu zidakomwakomwa. Hari n'abandi bane bo mu ntara ya Rumonge bapfunzwe ku mpo zitumvikana, bose bakaba bava mu muryango umwe, navyo turaza kubibashikiriza. Kuri mikro ni Dondo Dieu mbaza umutima, mu buhinga bw'ivyuma ni Aubin Felix Irankunda. Ito nito ni nyuma ya kanya gato.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Kona Abarundi bantora bakashirira ya ngo ndabarongore ngasanga ha komine nimwe buzemwo n'imiburi iburi abantu 50 ariko bararira barizwa ari iki gutunga mbwira umukuru w'igihugu cyo biki wogira iki uru na cyane cyane uzirikana neza icujejwe, uzirikana neza icujejwe ugazusanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwenegihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, icyo gihugu ni cyahere kandi ndakubera ubutungano. Icyo gihugu cyitwa ngo iki? Tashaka kwega umuriro, Imana araduhaye amahoro turagenda nkuko umuriro duce dusatu kwega ubunyeni, ubunyeni ubu tukwega kwega.
Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafise ubumenyi cyangwa badafise umutima, ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo, hari iturire n'ibyo, kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho ushobora gutuma umucamanza atitegenzya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka kandi afite ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara, akishimikiza en général quelconque de la remettre la prise. Niho bigoranya kubaho bya rimwe rimwe.
Ikibabaje cyane ni uko benshi babivuze bakabizira, kujya yabivuze benshi barabivuze barabizira, bamwe barapfuye, abandi baboreye ngaho mu mabohero ari byo bazira, abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze, ariko urabona wewe nta nicyo yabaye.
Ndongeye kubaramutsa nk'uko nari mezeje kubibamenyesha mu ncamake y'aya makuru. ngo kuba umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye agenda araririmba ko ageramiwe ngo kuko hari abarundi benshi bipfuza ko yopfa kabavako muri bo akavuga ko benshi arabari mu mugambwe CNDD-FDD abanyagihugu bamenyesha yuko ari ubundi buhinga bwo kubandanya abasinziriza kugira ngo ababona ibibi biriko birakogwa n'intwaro yiwe bavuge ko wewe yoba atari mu babikora. Abo banyagihugu bakabandanya bamenyesha ko bamaze kumuhinyura ko ari ku isonga ry'amabi atagira izina yiriko arakorerwa Abarundi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi.
Nkuko yamabigira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yari yitavye amasengesho arangiza uku kwezi kwa Nyakanga yabwiye abagumya banga ko abangamiwe ngo kuko hari abanyagihugu benshi basigaye bamwifuriza gupfa akavaho muri abo bamwifuriza gupfa yaciye amenyesha ko abenshi muri bo ari abo basangiye umugambwe mbere basanzwe basangiye n'amasengesho benayo. Evariste Ndayishimiye akaba yasiguye ko imvituma bamwifuriza gupfa kwari kubera ibikorwa byinshi byiza cyane byo kugwanya igiturire bamuhora nk'uko abyivugira. Tumukurikire.
Ndakurikira n'estume mubimbi barakubwira bati hari habantu bafite umukinyi mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo mfuma pa akatumpako bariho kandi rero n'umuvuge ngo kera bacyava barakera mbere ngo benshi n'abagumya bahita ubu benshi n'abagumya bahita uyu mugezi na duteshe tuje kuhanze.
Ariko naho umukuru w'igihugu amenyesha ko imvo ituma bamwifuriza gupfa kwari kubera ibikorwa byinshi byiza ariko arakora, bamwe mu banyagihugu twaganiriye bobo siko babibona bamenyesha ko ahubwo ari ubundi buryo bwo gusinziriza abanyagihugu kugira ngo biyumvire ko atoba ari mubirwa barakorera amaba Barundi. Kurikira umwe mu banyagihugu twaganiriye arabitubwira amajwi yiwe tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wiwe.
Umukuru w'igihugu avuga ko babangamiwe kandi akababangamiwe n'abagumya banga n'ukurondera kudusinziriza. Twaramaze kumenya ko ari ubundi buryo bwo kudusamaza kugira ngo Abarundi twibaze yuko iyo batari mu bantu badukorera amagogwa. Akenshi muzokwama mwumva abagumya banga bamwegereye bakunda kuvuga ngo wewe yari umukozi ngo yiciwe n'abandi. Nibyo rero niwo mukenyura barimwo n'umucezo wa ndani. Nta kintu na kimwe cyiza umukuru w'igihugu ariko ararondera gukora. Nta kintu na kimwe kigaragaza yuko yoba akeneye kudukorera ibyiza Barundi kiretse kurondera kudusamaza. Twarabibonye, twaramaze kumubona araza akiriza mu bandi akigira mu banyagihugu nk'uko nawe nagowe, ariko kugira ngo Abarundi twibaze yuko atari mu bantu badukorera mabi adashyigikiye ibyo bariko barakora. Naha muzobona niyo ari mu butungane niyahamagaye abacamanza aza akavuga nk'aho abanegura, ariko abari mu babikora kuko nta na rimwe yigera afata ingingo yo guhagarika ibyo bintu. Cyo gituma Abarundi dukwiye kuhagabira ntiduhave dusamarira ibyo bintu ngo twibaze yuko umukuru w'igihugu yoba ageramiwe canke yoba abangamiwe. Nta hageramiwe nta umubangamiye kuko ibiriko birakorwa niwabitegeka, niwatuma urwego rwiwe rw'iperereza kunyuruza abantu, niwatuma abantu bapfungwa agasaki isaki. Nta kintu na kimwe ariko arakora cyo guhagarika ibyo bintu.
Ikindi mwomenya nuko atari bwo bwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ibintu nk'ibyo nk'aho womenga nawe nyene yobagowe nk'uko abandi banyagihugu bose bagowe. Uburorero batanga bukaba butabuze, abenshi ngo bakaba bataribagira ingene aheruka gukororera amosozi imbere y'abacamanza amenyesha ko ico gisata cy'ubutungane cyapfuye, yamara ngo akaba atanga ingo n'imwe kiretse ayo mosozi arigera afata yotuma ico gisata gishobora gukora neza. Ubundi urorero batanga akaba ari kubona igipolisi cy'iperereza gitwagwa mubiriwe kidasiba kunyuruza Abarundi no kugandagura Abarundi, yamara ntiyagira ikintu na kimwe abivuga ko.
Jeannette Kamikazi tumushimire kuri iyo nkuru. Ngo ntibikiri agaseseshwa rumuri ko ibitero bikogwa ku mabarabara bigahitana Abarundi bikogwa n'intumwa za leta ya CNDD-FDD. Ibyo abanyagihugu bakabivuga inyuma yaho wamenyekaniye amakuru ko urongoye ibahero rikuru ry'intara ya Muramvya hamwe n'umupolisi afunzwe bagirizwa gutorokesha abanyororo harimwo uwagirizwa kugira uruhara mu mutego watetswe imodoka ibugarama ugahitana abantu 10 aho ni mu gihe uwahoze yarongoye iryo bohero nawe nyene apfunzwe yagirizwa kuba inkoho yiwe yarakoreshejwe mu mutego watetswe imodokari mu rutegama ugahitana abantu 18 bamwe nabandi bakabona ko ari bisanzwe ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha abantu mu bwicanyi byamenyekana bakicwa canke bagatabwa mu mvuto ito nito na mahoro pasi
kuva kwigenekerezo gicenda nyakanga uyu mwaka Pio Giruko igomba yarasanzwe arongoye ibohero rikuru ry'intara ya Muramvya n'uwopolisi azwi ku mazina ya Jean-Claude Iradukunda yakorera muri iyo ntara nyine barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi abo bakaba bahagaritswe ku itegeko ry'umushikiriza manza mukuru w'intara ya Muramvya inyuma yo kudomwa ku rutoki ko bagize uruhara mu itoroka ry'abapfungwa bane baturutse bava muri iyo bohero rikuru rya Muramvya ryabaye kwigenekerezo ry'indwi nyakanga uyu mwaka nyene aho nkuko amakuru uruganda rwa radio haguruka rwakuye mu begereye iyo dosye aho mu ntara ya Muramvya avuga ngo abapfungwa bane bagiye kuvoma amazi hanze y'ibohero baca baratoroka hanyuma bizakumenyekana ko umukuru w'iryo bohero hamwe n'umupolisi yaherekeje abo bapfungwa bagize uruhara rukomeye muri iryo toroka ry'abo bapfungwa abapfungwa barimwo umunyororo yagirizwa kuba yari mu bateze umutego imodoka ibugarama kwigenekerezo cyenda rusama uyu mwaka umutego wahitanye ubuzima bw'abantu 10 hamwe n'abandi benshi bakomeretse nkuko makuru twakuya hi Muramvya avuga ngo si ubwa mbere muri iyo ntara habonetse umutegetsi afitanye isano n'ubugizi bwa nabi ubumaze iminsi buba mu gihugu kuko imbere yaho gato uwabanje kuyobora iryo bohero nyine azwi ku mazina ya Teresor Manirambona yaheruka kurungikwa gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kugira uruhara mu mutego wabereye mu rutegama watezwe imodoka yunguruza abantu mu mpera za ruheshi uyu mwaka abagera kuri 18 bakaba barahasize ubuzima uwo mutegetsi akaba apfunzwe azira ko vyagaragaye ko muri uwo mutego hakoreshejwe inkoho yiwe yakazi abakurikiranira hafi ivya politiki ya leta ya CNDD-FDD bavuga ko atari bishasha kubona leta ya CNDD-FDD ikoresha abantu mu bwicanyi umugambwe CNDD-FDD ufise mw'inyungu hanyuma vyamara kumenyekana abo bakoresheje bakicwa canke bagatabwa mu mvuto aho hagatangwa akarorero ka hafi cyane kimbonera kure ntiyizwe ku mazina ya Habonimana Dieudonné hamwe na Nestor Batazira Rasta bamwe mu bakoreshejwe na leta ya CNDD-FDD mu bitero vy'amagrenade vyari bimaze iminsi mu bice bitandukanye vy'igihugu ariko bamaze gufatwa n'igipolisi bagahita bicwa ikibiriraho ngo harageze nimba hatarengeranye kw'abarundi baba maso bagahaguruka kugira bagwanira agateka kabo na imbonera kure n'abandi basanzwe bakoreshwa mu bwicanyi bukogwa n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ngo bomenya ko aba batuma ni baba babaretse bakamara kabiri umunsi n'umunsi zizohindura imirisho abarundi bakabibabaza
maro pasya nawe arakenuye abantu bagera kuri 15 nibo bahagaritswe n'igipolisi muri komine Mugamba zone ya Kibezi mu ntara ya Bururi mu bumanuko bwo Burundi ninyuma yo gutora ibigwanisho bibiri mwisakwa ryabereye aho abo bafashwe ubu bakaba bapfungiwe mu busho butandukanye bamwe bo mu miryango yabo baranegura ingene leta CNDD-FDD ifata abantu ataco bazira yamara ugwaruka ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD ntirufatwe kandi gwirirwa kwica atacamira ito nito na Alice Mukeshiman
awafunzwe bose hamwe ni 15 nawo muri zone Kibezi komine Mugamba mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi bakaba barahagaritswe inyuma yaho hakorewe isakwa ryabereye muri iyo ntara ya Makamba rikozwe n'igipolisi nkuko amakuru twakuye mu gipolisi abivuga awafunzwe ngo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko araba abo bantu bahagaritswe ubu bafungiwe mu busho bugera kuri bubiri bamwe bakaba bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi cha komine Mugamba abandi nabo bakaba baciye bajanwa mu gasho kigendereza ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ibyo bikabiruko mu gihe muri zone Kibezi hamaze iminsi harangwa umutekano muke iyo zone Kibezi ihana urubibe na zone Marambya yo muri komine Burambi intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi mu cegeranyo radio haguruka yakoze nuko ako karere kama katewe nabitwaje ibigwanisho hakaba haheze imyaka igera kuri 4 muri iyo myaka igera kuri 4 hakaba harahagaritswe abatavuga rumwe n'umugambwe SNDFDD hamwe n'abakukuruke bo mu gisirikare cya kera XFAB tutibagiye abatutsi hadasizwe inyuma abapolisi bo mu bwoko bw'abatutsi yamara abatunze ibigwanisho biraramiye atacyamira na cyane cyane ugwaruka rw'inkorabara rw'imbonera kure rutunze ibigwanisho leta yabahaye imijyango yabo bafunzwe isaba kohokogwa amatohoza kugira ngo ababo barekugwe ngo kuko atacyo bariko bazira uretse kudodoberezwa bivuye kutaba bari mu mugambwe SNDFDD uri ku butegetsi bakiyamiriza ivyo leta ya SNDFDD iriko irakorera abatavuga rumwe nayo
na Alice Mukeshimana tumushimire kuri iyo nkuru mu ntara ya Rumonge komine Burambi abantu bane bo mu muryango umwe barapfungiwe mu busho butandukanye abo bose bakaba bapfunzwe ku mvo zitumvikana ngo kuko atanumwe afise ico yagirizwa ariko bamwe muri uwo muryango bakeka ko boba bakurikiranwa mu kibanza cumwe muri wo arondegwa kuri dosiye y'ubwicanyi iryo pfungwa ryabo rikaba ritegwa ivyatsi n'abatari bake ndetse n'abaranira gateka kazi na muntu Iburambi aho bavuga ko ata muntu ahanikwa uwundi umuryango wabo bapfunzwe usaba irekugwa ryabo ngo kuko bariko bahohote Eric Kwizera arabitugira kumurire
aba bapfunzwe ni Jivenda bahinyuye hamwe n'abahungu biwe Emmanuel Mugenzi Jean Claude Tuyubahe hamwe na Enoke Nduwimana bose uko ari batatu n'umubyeyi wabagira kane bapfungwe mu busho butandukanye se wabo yafashwe n'igipolisi kuwa 24 Nyakanga no mwaka kurugiwe ruri ku mutumba wa Gishiha muri zone ya Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu gihe abahungu biwe batatu bafatiwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura amasoko ya radio haguruka mu bajejwe intwaro begereye iyo dosiye rivuga ko baba bakurikiranwa mu kibanza cumwe mu muryango aronderwa muri dosiye y'ubwicanyi ndabahinyuye apfungiwe ku mugwa mukuru wa komine Burambi mu gihe abahungu biwe nabo bapfungiwe ibujumbura mu bahungu biwe bapfunzwe harimwo umupolisi akiri mu kazi nk'uko amakuru dufise avyemeza Enoke Nduwimana akorera muri komisariya y'igipolisi mu Buterere uwo mupolisi apfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi mu gihe abavukana babiri nabo bajanywe mu gasho k'iperereza amasoko ya radio haguruka bajejwe intwaro hamwe no mu gipolisi y'Iburambi avuga ko abo bahagaritswe bakurikiranwa kuri dosiye y'ubwicanyi umwe mu bajejwe intwaro atashimye kuvugira kuri mikro zacu za radio Agruka yagize ati ndugure twa mugina turiko turarondera amakuru kugira turonke umwe muri uwo muryango yagize uruhara mu iganagurwa ry'umukuru w'umutumba wa Gishiha hari muri Kigarama umwaka wa 2022 ndugaye twa mugina uwo muntu aronderwa n'umukukuruke yahoze mu gisirikare cya kera ariko amakuru twakuye Iburambi yemeza ko aba mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2016 abahanira gateka kazi na muntu Iburambi bavuga ko aragatotezo n'akarenganyo aho bavuga ko umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe ku caha yakoze ngo ntamvo yotuma hagarikwa abantu mu kibazo cy'uronderwa itegeko mpanavyaha ngo rirabitomora neza umuryango wabo bapfunzwe usaba leta guhagarika agatotezo kariko kagirirwa ababo ndetse no kurekurwa bakarekurwa ngo kuko bariko bakorerwa ihohoterwa
Tushimire Eric Kwizera kuri iyo nkuru yaduteguriye. Inkuru ya nyuma yano makuru ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Gitugutu muri komine ya Giteranyi ahitwa Kinyami. Umusore Sibomana Mathieu yarahohotewe bikomeye n'imbonera kure zari mu ikarashishi zirongowe n'umukuru ku rwego rwa komine Iteranye azwi ku izina rya Ramadan ikana abanyagihugu bo ku mutumba Kinyami baratewe ubwoba n'izo mbonera kure mu kubwirwa amajambo yo kubagabisha ko nibaguma ari bipinga bazobapingura aba banyagihugu basaba ubutungane guhana izo mbonera kure zigize akagarama ruganda nayo abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga basabwa gushira ku murongo ugwo gwaruka kw'inkorabara mu gihe abarundi batari bake bobo bavuga ko akwiye guhangana n'ubwo gwaruka ngo kuko ivyo rukora rubitumwa n'abatwara umugambwe CNDD-FDD kuva ku gwego gw'igihugu gushika ku mutumba ngo kwitura rero indongozi z'uwo mugambwe ku kibazo c'izo mbonera kure ngo ni nko kuribwa n'inzoka ukitwara kw'isatu abarundi ngo nibakenyere bigwaneko
abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu c'ibuni murabibona murabyumva nze ko bibabaje birababaje birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasha niri mitima bagize umutima runtu harageze harageze barundi barundi kaje oya 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 trosetro tuvi buzimu tujibuntu
ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse kwa abantu bafata ibigwanisho twarayibonye muri kahise ku Burundi twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajya
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanye badupfunga cyangwa bakabandanye baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzuwikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe n'icyo gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganywa tarabe ngo ntacyo ngo ndenganirwe ngo numutete nkanje ngo ndenganirwe n'umuhutu nkanje ndenganirwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe
Ayo twabateguriye naha arangiriye njuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri radio Hagoroka mwayateze abiri ndabakenguruki ndasubiye no gushimira uruganda kwa yatororokanije nibagiye Open Felix Dankunda yatumye amajwi abashikira Imana ibarinde mwese na gahwane isango cy'andi makuru yacu ni ku munsi w'ejo
Fashidihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka umisi sigaranye manu zandengere
isha mu mababa nami katana
Haguruke, haguruke Barundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.